kujachukua yako, kujachukua division yako, tuko hapa. Karibu, 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 karibu hapa Breed International. Karibu, karibu, karibu. Mama, karibu sana, uchukue, kuja, kuja. Kuja, usicheke tu, kuja, kuja.
Sari memaliza, leo nitawagombeza, gombeza, kila mtu tisa tisa, leo nitawaumiza. Ikiboko ni bala, ikishuka ndio